vhuṱuku kana vhathu muthu we a vha ranga phanḓa kana u bva kha tshifhinga tsho fhiraho.
Legacy is more about sharing what you have learned, not just what you have earned.
Ifa hapa huko ambiwa nga manda ukovekana zwe wa zwiguda usipedzi ukovekana zwe wa zwiwana.
A more holistic definition of legacy is when you are genuinely grounded in offering yourself and making a meaningful, lasting, energizing contribution to the humanity by saving a cause greater than your own.
Talutshedzo yo fhelelaho ya ifa ndi musi vhone nga husina tshitaye, musi vhone husina tshitaye vha tshi ḓinekedzela lwa tshoṱhe nga u ḓidzhenisa nga nḓila i sa gumi, nahone vha na maanḓa nga u shumela vhathu u fhirisa nungo dzine vha vha nadzo. Mulalo kha u vhe navho.
Building a legacy is particularly relevant as a way of opening a new year, because whatever your resolutions are, they will leave a legacy.
U fhaṱa ifa zwi na ndeme sa nḓila ya u vula ṅwaha muswa, ngauri thandululo dzoṱhe dza thaidzo dzavho dzine dza vha dzone ndi dzone dzine dza ḓo sia ifa.
A ri vhaleni ḽiṅwalo ḽa Genesis 1 verses 26-28.
Kha ri vhale luṅwalo lwa Genesi ndima ya u thoma ndima na ṱhukhu dza 28 u swika kha 28.
And God said, let us make man in our image, after our likeness.
Ndi hone mudzimu a tshiri nga ri vhumbe muthu ri tshi ḓifanyisa a fane na riṋe.
And let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over the cattle and over all the earth and over every creeping thing that creeps on the earth.
Abuse khove dza lwanjeni na zwinoni na zwifuwo na ḽifhasi ḽoṱhe na zwipuka zwoṱhe zwikokovhaho mavuni.
So God created man in his own image. In the image of God he created him, male and female he created them. And God blessed them and said to them, be fruitful and multiply and replenish the earth.
Mudzimu a vhumba muthu a tshi ḓifanyisa o mu vhumba a tshi fana na mudzimu, o vha vhumba muṅwe e munna muṅwe e musadzi. Mudzimu a vha shudufhadza a ri, bebani ni ande, ḓadzani ḽifhasi ni ḽi kunde.
Ho tloga go le molaleng gore bjalo ka vhathu ri dirilwe ka sebopego sa Modimo.
Zwi khagala uri sa vhathu ro itwa nga tshivhumbeo tsha Mudzimu.
In other words, we are the legacy of God, and the instruction is for the continuation of the legacy.
Nga maṅwe maipfi ri ifa ḽa Mudzimu, nahone ndaela ndi ya uri kha ri bveledze phanḓa ḽenelo ifa.
In this new year, it is time to reflect for you as Musio, to ask yourself, what legacy are you represent? Are you the pride of your forebears? Can your actions be source of pride for your family, for your community, the church, and indeed humanity as a whole?
Kha ṅwaha hoyu muswa ndi tshifhinga tsha u elelwa kana u ḓisedzulusa. Vhone sa Musioni kaba divudise zwa uri ndi ifa lifio line vali imela na ve baba bveledza kana vuma kukuru kukwavo vanga ti hudza nga vona kana vamuta wavo kana lushaka lwavo kana kereke yavo kana vathu nga u angaredza vanga ti hudza nga vona.
As God is your source, it is necessary to offer yourself to God in order to create and continue the legacy.
Vunga mudzimu hubu bohavo zwia fanela zwa uri vha dinekedzele kha mudzimu uri vha kone u bveledza kati na u ita ifa.
Only when you offer yourself as a living sacrifice to God will you be able to understand what God's will is with your life.
Ndinga fedzi arali vachigodi nekedza sa chithavelo chichilaho kha mudzimu hune vatokona u pfesesa zwine lufuno lwa mudzimu lwa vazone kha vuchilo havo.
Every day in your words and actions, you create a legacy. The main question is the nature of the legacy you create. How can you create a godly legacy when you are not living your life according to the will of God?
Duva limwe na limwe nga maipfi avho na mishumo yavho vha bveledza ifa. Mbudziso khulwane ndi ya lushaka lwa ifa line vha lushaka lwa ifa line vha li bveledza na vha nga kona hani u bveledza ifa la mudzimu ngeno vha sa khou tshila vhutshilo havho nga nḓila ine mudzimu a funa ngayo na.
U gudisa bokgwa bja kereke bja mmola o sa phele bophelo bja gago go ya ka melao ya kereke.
Va hudza hani ifa la kereke ngeno va tshi khou tshila vhutshilo havho vha sa yi nga milayo ya kereke.
Kereke ya Sioni ke kereke ya kgotso ruri ga go ruri ga go yo a ka reng ena o tlhankela bokgobja kereke mola sa gagwe e le go phela ka go tlhola tlhakatlhaka.
Kereke ya Sioni ndi kereke ya mulalo ngoho a huna ane a nga ri ene u shumela ifa la kereke ngeno tshawe hu vha nga dzipfudzungule.
Respect, faithfulness and honesty are the key in calling yourself a ZCC member in good standing. Contrary to that, you do not deserve to be called Monsieur.
Thonifho, u fulufhedzea na u thembea ndi dzone ki dzine muthu a vhidzwa ngadzo uri ndi murado wa kereke ya Sioni a re maimoni avhuḓi. Nga nnḓa izwo a vha faneli u nga vhidzwa Musioni.
Peace be with you.
Mulalo kha uvhe navho.
As Masioni, you know that the Zion Christian Church was established over 109 years ago.
Sa Masioni vha zwi ḓivha zwa uri kereke ya Sioni yo tumbulwa u fhira miṅwaha ya ḓana ṱahe yo fhiraho.
The church that we have today is the legacy of the previous leaders and their congregations.
Kereke ine ra vha nayo namusi ndi ifa ḽa vharangaphanḓa vho fhiraho na zwivhidzo zwavho.
Ge u li ti u lekodišiše bophelo bja gago na e ka ba mekgwa le mediro ya gago e godisa seriti sa kereke.
Musi be bothe ba sedzuluse vhutshilo havho na u nga vha uri mikhwa yavho na mishumo yavho i hudza tshirunzi tsha kereke.
Ke bolela ka hlompho.
Ndi amba nga ṱhonifho.
Seba gore go nyatsa tshipidisho ya kereke o nyatsa le ba batlileng pele.
Ga ba zwi dive zwa uri arali ba tshi nyadza matshimbidzele a kereke, vho nyadza na vhe vha ḓa phanḓa.
Hlompho e bohlokwa kudu ka mo kerekeng.
Ṱhonifho i na ndeme nga maanḓa na fhano kerekeni.
My grandfather and my father after him worked hard to build this church. I continue and enhance the legacy.
Gugu wanga na mune wanga ve vha ḓa nga murahu havho vho shuma nga maanḓa u fhaṱa hei kereke. Nṋe ndi khou bvela phanḓa na u bveledza heli ifa.
The vision they had is for a church that will be welcoming to everybody, a church that will be a beacon of peace, the beacon of hope, the beacon of strength, and the beacon of love.
Bono le baba nalo nga kereke ndi line la ba line la ko tanganedza muthu munwe na munwe. Kereke ine ya ḓovha thikho ya mulalo, thikho ya fulufhelo, thikho ya maanḓa na thikho ya lufuno.
I do not need to remind you that I take the legacy left by my father very seriously.
A huna ṱhoḓeo ya uri ndi vha humbudze zwa uri ndi khou dzhia ifa ḽe ḽa siwa nga mune wanga nga nḓila yo fhelelaho na vhuḓimiseli wo fhelelaho.
Therefore, as Musioni, leave behind any behavior that causes conflict in the church. Let that be gone with the previous year in this new year and start afresh.
Nga u ralo sa Masioni, kha vha litshe kana vha ṱutshele mikhwa kana mukhwa muṅwe na muṅwe une wa vhanga khuḓano kerekeni. Kha vha hangwe nga ṅwaha wo fhiraho, kha ṅwaha hoyu muswa, vha thome nga vhuswa.
Offer yourself to the will of God. Le hlomphe kereke le vhaetapele ba lena. Le bona vhaetapele ba lena dikerekeng ba le hlomphe. This should remain reciprocal.
Kha vha ḓinekedzele kha lufuno lwa Mudzimu, vha ṱhonifhe kereke na vhurangaphanḓa havho, na vhone vharangaphanḓa vhavho dzikerekeni vha vha ṱhonifhe. Heyi ṱhonifho i songo vha ya sia ḽithihi, yo tea u vha ya masia oṱhe.
Vhusioni ko go ikokobetsa.
Vhusioni ndi u ḓitukufhadza.
Lengwalo la Bahebreu chapter 10 verse 26 lere, obane ge re senya ka bomo, ge re šetše re filwe go tseba therešo, gona ga go sana sedimo sa go hlatswa sebe seo.
Lengwalo lwa Bahebreu ndima ya fumi, ndima na thuku ya fumbilirathi, ruri, arali ra putelela u tshinya nga khole, ngeno ro no ḓivha ngoho, a hu tshena tshine tsha nga ri pfumelela.
I've come to notice that a lot of young people in the church do not behave like Banaba Masion.
Nolimuwa zwa uri vhunzhi ha vhaswa fhano kerekeni a vha ḓifari u fana na vhana vha Masion.
Ke belaetsa ko go roka re bana ba Masion ga ba tsebe mekgwa le meano ya kereke.
Ndi vhilaedzwa nga uri u nga ri vhana vha Masion a vha ḓivhi mikhwa na miano ya kereke.
In the previous years, being Musioni had specific meaning for a person.
Miṅwahani yo fhiraho, u vha Musioni zwo vha zwi na zwine zwa amba zwone zwa tshipentshele kha muthu.
Masioni vha vha tsevhega kha vhuikokovhetso, u shuma kha thata, u vhotega le go vha le hlompho.
Masioni vho vha vha tshi ḓivhea nga u ḓitukufhadza, u shuma nga maanḓa, u fulufhedzea na u vha na ṱhonifho.
It is high time for you as Musioni to reflect on the role you play in the church community.
Nichipinga zwa uri vone sa Musioni va sedzuluse mushumo wavo kerekeni na kha lushaka.
Are you a pillar of strength or a source of division?
Na vachiko ya manda kana vabubo vune akovanga upandekana na
botla makala motho a etswa gae a laela kala gore o ya moria go khopela merapelo
o do mangala musi muthu a chibva hayani a chilaela a chigori o ya moria o yo hombela merapelo
ge a fitla mo o bona sa se dira go ile go dula ka fasa meriti a bolela maka go sebana le go lea lea ba ba theogetseng
Musi achiswika pano rivona zine azviita udzula pasi mirunzini amba mazvipi na useva vanwe na usedza votheuchelaho
lena vanna ithutense sengwa ka bo mmeka mukereke
vone vanna khaba difunze chimwe nga havo mme pano kereke
Ge le tlile go kgopela merapelo le se fitlhe mo la dula fasa meriti le sa theogele.
Musi bo da moria o humbela merapelo, ba se swike ba dzula pasi mirunzini ba sa shume.
Modimo tla tlhogolero fatsa mešomo ya gago bjang mo le diatla di rotha.
Modimo o do šutupatsa hani mešomo yabo. Ngeno zwanda zwavo zwichirota kana vachibvapa
Hard work is the key attribute to each and every musio.
Ushumanga nungo ndi key kha musioni mumwe na mumwe.
Khotsa velele.
Mularo kha uve navo.
A number of masioni are people who have been in the church for many years.
Chivaro cha masioni ndi vathu
What is disappointing is that those who have been in the church for a long time use that fact only as a source of pride and to challenge their leaders.
Fungo linyamisaho ndi zwa uri havo vho vhaho kerekeni lwa miṅwaha minzhi vha shumisa u vha hone havo lwa miṅwaha minzhi sa vhubvo ha u ḓihudza. Vararo uitela khaedu varanga phanda vavo.
It is very seldom that the people who grew up in the church transfer their knowledge of the church to others, especially those newly baptized.
Asikanji zwauri vhathu vhe vha alutshela kerekeni vha fhirisedze kana varatisedze ndivho yavho kha vhaṅwe kerekeni nga maanḓa
You will not lose anything by showing others the right path. In fact, that is the sure way of receiving blessings.
Vangasira te chedwe nga chitu nga usumbeza vhaṅwe nḓila yo lulamaho. Rwangoho ndi zwa uri ndi yone nḓila yo teaho ya u ṱanganedza mashudu.
Go lena batswadi ke re maikarabelo a lena ke go ruta bana ba lena meetlo le melao ya kereke.
Ka bone ba baby ndiri ndi vhuḓifhinduleli havho u funza bana vhavho milayo na sialala ya kereke.
That is the legacy you are to leave to your children. You need to remember that parenting is not a once-off thing.
Hello ndi ifa lene vateya ulisiela vana vavo voteya uhumbula zwa uri bubebi asi chitu chine cha itwa lutivedzi
The behavior of your children is a reflection on you
vo difari ha vana vavo ndi tsumbo ya zwine vhone vha vha zwone
When people want to know what kind of a person you are They look at how you have treated your children and how they behave.
Musi vhathu vha tshi ṱoḓa u vha ḓivha uri vha wa mufudaḓe, vha sedza nḓila ye vhone vha farisa ngayo vhana vhavho na uri vhana vhavho vha ḓifarisa hani.
It is your continued responsibility to teach your children how to behave as vhana vha Masioni, both in the church premises and outside.
Ndi vhuḓifhinduleli havho sa mubebi, vhuḓifhinduleli vhu sa gumi, u funza vhana vhavho nḓila ine vha ḓifara ngayo sa Masioni, hoṱhe kerekeni na nnḓa ha kereke.
Hlompho should not be limited to the church members only. This should spread across the spectra.
Ṱhonipho a yo ngo tea u livhiswa kha miraḓo ya kereke fhedzi, yo tea u livhiswa kha vhathu vhoṱhe nga u angaredza.
To the youth in the church, in addition to prayer and faith in God, remember these two words to lead your lives. The words are honestly and obedience.
Kha vhaswa kerekeni, ri tshi ḓadzisa kha thabelo na lutendo kha Mudzimu, kha vha humbule maipfi haya mavhili ane a ḓo rangela vhutshilo havho phanḓa. Ndi maipfi a u fulufhedzea na u tevhela.
In order to live a complete, purposeful and fulfilling life as a Masioni, you need to obey.
Uri ni kone u tshila vhutshilo ho fhelelaho, vhutshilo ha ndivho, vhutshilo ho khunyelelaho sa Masioni, no tea u thetshelesa.
This means that you do not break laws, you do not steal. Obedience means you show respect to the elders.
Hezwi zwi amba zwa uri ni songo kandekanya milayo kana u vunda milayo, ni songo tswa. U thetshelesa kana u tevhela zwi amba u sumbedza ṱhonifho kha vhahulwane.
Peace be with you.
Mulalo kha uvhe navho.
If you follow the international news, you will be aware that most of the world economies are experiencing slow growth, with some even entering a decline.
Arali vha tevhelela mafhungo a ḽifhasi, vha ḓo limuwa zwa uri vhunzhi ha ikonomi ya mashango i khou aluwa nga u ongolowa, na uri iṅwe ya ikonomi i khou wa.
More worrisome reports that economics predict recession in the near future.
Zwine zwa vhilaedza ndi zwa uri mivhigo minzhi i no bva kha vhora dzi ikonomi i khou sumbedzisa zwa uri hu si kale hu ḓo vha na u dzhena kha u wa ha ikonomi.
Statistics South Africa reported that unemployment rates has increased by 0.5% in the first quarter of 2019.
Vhambalombalo vha ḽa Afrika Tshipembe vho vhiga zwa uri u shayeya mishumo, tshiimo tsha u shayeya mushumo tsho gonya nga 0.5% kha kotara ya u thoma ya ḽa ṋaṅwaha ya 2019.
Bringing the official total unemployment rate to 27.6%.
Zwine zwa khou ḓisa tshiimo tsha u shayeya mishumo kha mbalogute ya 27.6%.
The youth are the ones most adversely affected by this situation.
Vhaswa ndi vhone vhane vha kwamea nga maanḓa na nḓila isi yavhuḓi kha tshiimo hetshi.
These figures are shocking, especially if you compare to other countries such as United Kingdom, which has an unemployment rate of 3.7%, the United States of America 3.6%, and Germany with 3.1%.
Tshivhalo hetshi tshi a shusha nga maanḓa arali ri tshi vhambedza na cha maṅwe mashango afanaho na United Kingdom hune tshiimo tsha vha sa shumi tsha vha 3.7% na United States of America hune tshiimo tsha hone tsha vha 3.6% na Germany hune tshiimo tsha hone tsha vha 3.1%.
Even with population that is bigger than South Africa, China's official unemployment rate is 5%, is around 5%.
Na kha mashango ane a vha na tshivhalo tsha vhathu tshine tsha fhira tsha ḽa Afrika Tshipembe, muvhigo wa tshiofisi wa vhathu vha sa shumi vha China u henefha kha phesente ṱhanu.
However, skeptical economics place the China unemployment figures around 10%.
Fhedziha, vhaṅwe vho ra ikonomi vha khou vhea tshivhalo tsha vhathu vha sa shumi vha China henefha kha 10%.
This figure is still lower than those of South Africa and neighboring countries by far.
Naho zwo ralo, hedzi dzimbalombalo dzo sumbedzwaho hafha dzi kha ḓi vha fhasi kha tshivhalo tsha dza Afrika Tshipembe khathihi na mashango ane a vha tsini naḽo nga kule.
We have been warned that the unemployment situation is not looking to improve much in the near future.
Ro limuswa zwa uri tshiimo tsha u shayeya mishumo a tshi khou sedzea tshi tshi ḓo khwinisea kha tshifhinga tshi si kule tshiḓaho.
As we move into what has been termed the fourth industrial revolution, we will continue to experience the decrease in demand for human labor in the formal economy as smart machines, robots, will do work that is currently being done by human beings.
Musi ri tshi khou dzhena kha tshifhinga tshine tsha khou vhidzwa fourth industrial revolution, ri ḓo bvela phanḓa na u ṱangana na u fhungudzea ha ṱhoḓea ya vhathu vha u shuma siani ḽa ikonomi, vhunga mitshini ine ya vhidzwa zwa uri ndi mitshini ya vhuḓi ino vhidzwa dzi robot i tshi ḓo vha i tshi khou bvela phanḓa u shuma mishumo ya ine zwino ya khou itwa nga vhathu.
This requires governments, business and individuals to be innovative and find areas that increase inclusion in economic participation.
Hechi tshi ṱoḓa mivhuso, vhoramabindu na vhathu nga muthihi nga muthihi uri vha vhe na vhukoni ha u bveledza zwithu zwiswa na u wana fhethu hune ha ḓo ita uri vhathu vha dzhenelele kha ikonomi nga vhunzhi.
In this new year, make it your mission to pray for creativity and abilities to find ways of creating opportunities. After all, God of mine, Zion, created you with brains, love, and vast opportunities.
Kanwa hoyu muswa kha ite kha vha dzhie hu mushumo wavho u rabelela vhubveledzi na vhukoni u wana nḓila dza u kona u bveledza mishumo. Nga murahu hapo kha vha zwiḓivhe zwa uri mudzimu wa Thabasioni o vha vhumba vha na vhuluvhi, lufuno na u kona u shuma zwithu zwinzhi.
To the youth who are entering economically active age in these times of economic uncertainty, traditional employment is facing drastic change.
Kha vhone vhaswa vhane vha khou dzhena kha tshifhinga tsha u ṱoḓa mishumo, kha tshifhinga hetshi tsha u sa vha na fulufhelo kha ikonomi, nḓila dza kale dza u ṱoḓana na mishumo kana dza u shuma dzi khou ṱangana na u shanduka huhulwane.
Vhukamuso vha ikonomi ya rena ke vhuibereki.
Vhumatshelo ha ikonomi yashu ndi vhuḓishumi.
With the mercy of God of Mount Zion, you are able to develop industries from scratch.
Nga chilizi cha mudzimu wa taba ya Sioni vakona ubveledza mishumo ubva matomoni.
I would like to encourage all youth in the church not to be scared of learning certain subjects.
Nditama ututuweza vothe vaswa kerekeni zwauri vasongo vana nyopo kha uguda subject kana tero dzimwe.
Mathematics and physical science are the subjects that will open doors for the future.
Mathematics na science ndizone tero
I remind all students within Zion Christian Church that all you need is to study hard and have faith in the God of Mount Zion.
Ndi elecheza vagudi vothe kerekeni ya Zion kana ya Zion Christian Church zwauri zwine vha zwi ṱoḓa ndi u guda nga nungo dzothe.
When you meet these requirements, there will be nothing to stop you from thriving in technical fields.
Arali vakona uvana hedzi todea, aona na chitu na chitichi ne changaba imapanda, uri vasebvelele siani kana mabudoni azwa tekniki.
Peace be with you.
Mularo kaube navo.
We have just ended the month of August, a month that is dedicated to celebrating the role of women in our society.
Rekadivo kunyeleza mwezi watangule, mwezi we wanekezwa ka upembelela mishumo ya bumme chichabani.
To all women and girls, I say to you, build a legacy. You play an important and unique role in society.
Kha vhone vhafumakadzi na vhasidzana. Nderekavo abapate ifa vashuma mushumo wandeme usafani na minwe chichabani.
Take inspiration from Major Mandisa Nonxeba Mfeka, who is the world's first black African female combat pilot.
Kavajie tutuwezo kha meya vho Mandisa Nonxeba Mfeka vhane vha vha mufumakadzi wa u thoma wa murema u vha mureili wa fly machine ya nndwa.
That is a legacy that will exist perpetually.
Helo ndi ifa ḽine ḽa ḓo dzula ḽi hone u ya nga u sa fheli.
Go lena batswadi ke re tlhotlheletsang bana ba lena go ithuta kudu-kudu mathematics and physical science gobane these are the key to greater heights of success in all fraternities.
Kha vhone vhabebi ndi ri kha vha ṱuṱuwedze vhana vhavho u guda nga maanḓa-maanḓa mathematics na physical science ngauri hedzi thero ndi dzone key dzine dza ḓo vha swikisa kha vhuimo ha nṱha-nṱha ha u bvelela kha mafhafha o fhambananaho.
Khotsevheleleni.
Mularo kha u vhe navho.
In July this year, I was invited by the Humboldt University Berlin in Germany.
Nga ṅwedzi wa Fulwana na ṅwaha, ndo rambiwa nga vha University ya Humboldt Berlin, hangei Germany.
There I delivered the opening keynote address for the Faculty of Theology's conference entitled Between Cosmology and Community, Religion and Sustainable Development.
Enengei ndonekeza chipichi kana nyambo ka department ya zwa vhurereli he avha una mutangano. Ṱhoho ya nyambo yanga yo vha i nga nḓila i tevhelaho, ndi tshi topola Between Cosmology and Community, Religion and Sustainable Development. Ndo fhedza u topola.
I talked about the origins of Zion Christian Church. Our beliefs, membership, statistics, our general activities, especially those related to sustainable development. Most importantly, I stated very clearly that our primary mission as a church is to pray for peace throughout the world. Indeed, to Musioni, the quest for individual and collective peace is a life mission.
Chandemesa ndo amba zvikagara zvauri mushumo washu sakereke ndo rabela muraro kashangolote ndingo zvauri kha musioni mushumo wa vuchiro hote ndizone zvine zvava kagara kha utoda muraro wa vathu vote
hotsa velele
muraro kha venavo.
My trip to Germany and the feedback that we received has reaffirmed that we are on the right track.
Rwendo rwanga uya Germany na zvera zviwana zvi kwatisisa zvauri ngango ri kandira yone yone.
This reassured me that indeed the legacy of my predecessors is being looked after.
Echi cho kwatisedza zvauri ifa labe vantanga panda liko thogomelwa.
Enter the new year with pride and humility in the knowledge that you are the legacy of the ZCC.
Kava jene kangwa muswanga uti hudzana uti tukufadza vachigodiva zvauri vone va ifa la kereke ya ZCC.
Khotsa belele
mularo ka venavo.
One of the issues that were highlighted in Berlin as a great global concern is ecological and environmental sustainability.
Limwe la mafungo e a ombedzelwa hange Berlin ndi fungo line la va mbilero kha vhathu vha shango lothe line la va mafungo a mveledziso kha matshilisano a zwithu na kha vhupo.
Le tseba gore go tlhompha tlhago le ditlholwa tsa Modimo ke moeno wa kereke ya Sion.
Kha vha zwi ḓivhe zwauri u ṱhonifha mupo khathihi na zwibveledzwa nga Mudzimu kana zwo bveledzwaho nga Mudzimu ndi wone muano wa kereke ya Sion.
Le sekelanyatswa methopo ya tlhago yeo re e filego ke Modimo.
Va songonyatsa zwibveledzwa zwa mupo zve ra piwa nga Mudzimu.
Go latlha ditlakala ka mafasetere a dinamelwa ga se go tlhompha tlhago.
Go lata mashika nga mafasetere a zwiendedzi a se u thonipa mupo.
We need to take care of our local environment as it is linked to our very survival.
Ritea uthogomela vhupo vhune ra dzula khaho ngauri u tshila hashu zwo kwamanywa naho.
Solid waste pollution contributes to increasing infertility of land and polluted rivers that has become so prevalent.
Chikapadzo ibveledza u onda ha mavu kana u ita uri mavu a sa bveledze khathihi na u tshikafhadza milambo zwine zwa khou vha khagala.
Khotsovelele
mularo kha u vhe navo.
Ge re bolela ka taba ya tshilafatso ya lefatshe nkgopotsa tsela e ya u tloha mo Boyne ya Johannesburg.
Musi ri tshi amba nga tshikafhadzo zwi nkhumbudza nḓila hei ya u bva Boyne uya hange vo Johannesburg.
Tsela ile fhethu ile dumping site ya di pampas
fhethu apo ho shanduka fhethu hune ha laṱiwa dzi pampas kana maleiri a vhana.
Ke eletsa bomme le bontate, le le gore ga se lefelo le le fela le go diega ntho eo nke le emisa.
Ka bone bokotsi kana na bomme, naho uri zwine nda zwi amba vha nga vha sa zwi iti, ndi khou vha humbela uri kha vha litshe u ita hezwo.
Kgotsa vhe lelele.
Mularo kha u vhe navho.
Vhaipere ke ipupe ngatana itihi.
Vhaḓishumi kha vha ḓivhumbe tshigwada na tshithihi.
The current and future economic conditions will require collective efforts.
Tshiimo tsha zwino na tshiimo tshiḓaho tsha zwa ikonomi tshi ṱoḓa zwa uri ri shume nga husi.
I fitile nako ya go vha modira noshi.
Tsho fhira tshifhinga tsha u vha mushuma woga.
It is only when you are a collective that you can share ideas and empower each other.
Ndi nga musi fhedzi musi vha tshi shuma nga husi na u kovheka hune vha nga kona u kovhekana mihumbulo na u maanḓafhadzana.
It is time for those of you who are self-employed to professionalize your occupations.
Ndi tshifhinga kha vhone vhane vha vha vhaḓishumi uri vha shume mishumo yavho nga nḓila ya tshiprofesheni.
You also need to move into new sections of economy.
Vha tea u dzhenelela kha masia maswa a zwa ikonomi.
Gape vhuipereke ga se go rekisa fela.
Hafhu vhuḓishumi a se u rengisa fhedzi.
The difference between developed world economics and our developing economies is the presence of manufacturing.
Phambano vhukati ha mashango a re na ikonomi yo aluwaho na mashango ane ikonomi ya hone ya khou aluwa ndi u vha hone ha vhubveledzi.
With abundance of God-given economically viable resources, Africa can indeed go a long way in processing of raw materials, plays important role that it needs to our economies.
Nga vhunzhi ha zwishumiswa zwa ikonomi zwe ra ṋewa nga Mudzimu, Afrika ḽi nga kona u bveledza kana u shuma nga nḓila i mangadzaho nga u bveledza zwishumiswa zwine zwa vha na ndeme kha ikonomi yashu.
Khotsa vhelele.
Mulalo kha u vhe navho.
Thero yanga i tla fella.
Thero yanga i ḓo fhelela henefho.
Ke le lakaletsa matlhase le matlhogonolo ka moka lena ke re Modimo a be le lena ditseleng go boela gae.
Ndi vha tamela mashudu na u bvelela vhoṱhe. Ndi ri Mudzimu kha vhe navho dzi nḓilani musi vha tshi humela mahayani.
Bao le lwalang le fole malwetsi.
Vhane vha lwala vha fole malwadze.
Vhao le nyakao mishumo le khumane mishumo.
Vhane vha ṱoḓa mishumo vha wane mishumo.
Vhao le nyakao thoma dikgwebo le lena le kgone u di thoma.
Vhane vha ṱoḓa u thoma mabindu vha kone u a thoma.
Vhana vha phase dikolo.
Vhana vha bvelele kana vha phase zwikoloni.
Bao le tla ba le reila dikoloi la tala melao ya tsela ka moka ga yona. Ke a kgolwa setse le kwele ka molao o moswa o tlago.
Ndi a phulufhela zwa uri vha nga vha vho zwi pfa zwa mulayo muswa une wa khou ḓa.
License ya gagwe e tlo fiwa di-points, I think ke tse 10 or 12 ke gopole botse.
Une ṱhanziela yavho ya u reila ya ḓo fhiwa dzi-point dzine dza nga vha 10 kana 12 a tshi tsha humbula zwavhuḓi.
Nako iṅwe le iṅwe o tsela mulao vha tshi ya point.
Chifinga chote musi vachi kupfuka mulayo utova uchi kutuswa point.
Pepa kachari points chawo in 6 months usava kutlucha 6 months usarei.
Arali izwa itea zi pointi zavo zote zachiwa mingwezi ya rati isatufela. Zido itea zauri navone vadove vapeze mingwezi ya rati vasarei lichendezi.
Watlaba tomo reila mwagotla nga January.
Vadovu ya vo vya vayokona ureila mwa udao nga mwezi wa pando.
Vale vano anche mwale vona vatuore ewa utwiri by suspend.
Kavone vane vanwa zvikambi kava zvidive zvauri arali vava wana vadova suspend.
Vele masione ke lo khopela gore tshe latela melao ya tsela le se fele pelo mo ditseleng.
Zino masione ndiko vha humbela zvauri nga khumbelo avatevele milayo ya ndila vha songo fhelela na dzimbilu.
Nda isa le ko thoma u ithuta gore ke tshware speed sa molao about 10 years back. Ke tseba gore molao o wa
arali u nne ndo ḓigudisa u tevhela milayo ya badani miṅwaha ya 10 yo fhiraho.
Ke kgona u tshiya traka ka reila u tswa mo ya Cape Town ke tsamaya 8.
Ndi a zwikona u dzhia traka nda tshimbila ndi tshi khou ya Cape Town nda tshimbila nga luvhilo lwa 8.
Fela ge nna ke kgona u reila speed seo lena le tla palela ke.
Arali nne ndi tshi kona u reila tshipidi hetsho vhone vha ḓo balelwa nga mini?
Le lena vhanameli le hlokela uri vhathu vha kitini.
Vhone vhanameli kha vha litshe u ṱuṱuwedza vhareili uri vha gidimese.
Ke kgona u tswa mo ke ya Johannesburg ka 120 kilometers per hour mara o bone taxi e tshwanetse o tsamaya 100 kilometers per hour yo go feta.
Ndi a kona u reila nga luvhilo lwa 120 kilometers per an hour ndi tshi khou ya Johannesburg. Fhedzi nda mangala musi taxi ine ya tea u tshimbila nga luvhilo lwa 100 kilometers per an hour i tshi ḓa ya mpira.
Kgotsa velele.
Mulalo kha u vhe navho.
Fele masione ke a lo kgopela gore latela melao re lapile ka dikotsi tsa ditseleng.
Zwino masione ndi a vha humbela zwa uri a vha tevhedze milayo ya badani. Ro neta nga dzikhombo dzine dza khou bvelela badani.
Kgotsa velele.
Mulalo kha u vhe navho.
Ke tla ema mo.
Ndi ḓo ima henefha.